Mean win over your old kura today, boy. I mean, new school, new opportunities. I mean, I knew that if I had got you in a mainstream school, then...
Big mahi, tūmeke.
Papu. Homeboy, home time.
Kia ora, mai.
Tia.
Mai ni ora.
Oru.
Wha. O Māori au. E te whakapono. Ho. Muri ora tēne rūkai pō. O Māori au.
Tō rōpū, tōa pai I tēnei rā.
Aye. It's a good one.
Just that way.